Babanzwakela nkosi yami ngizobingelela abaphathi bezwe ngibingelela abaphathi bomsakazo ngibingelela wena umsakazo wami ngibingelela abalaleli emakhaya bonke ngithi hello hello sanibona
kakhulu ukuthi iphinde sibe nawo kulo ngosuku lanamhlanje kuwumsabuloko futhi mathe sigcine sikhuluma izinto ey'the mvumala kubona abantu abaningi amambuzimbuzi eminingi ethinta zona lezinto ey'thinta iy'lwane ey'thizeni ey'the sakhuluma ngazo sentedoti kodwa namhlanje ngifuna siqhubeke nayo kodwa ithatha ephuzweni lwamafutha ikakhulukazi azo iy'lwane mhlawumbe ukukhanyisela ukuthi la mafutha amafutha akhona atholakalayo la mafutha amafutha abakhona atholakalawa angekho ngendlela wena owazi ngayo mhlawumbe bese uyabheka ukuthi nazi izasho ezenza ukuthi-ke uthi lawa amafutha ngempela angatholakali
babazwakele ngiyabonga nkosi yami ukuthola ithuba ngalela langa inkulumo eseyikhuluma yasuke yathi ukuthi so-ke kwasukuthi-ke nokuthi all right-ke msakazi nonkanta-ke nje unoma nkanta ngizoqala lapha ya kunogwaja unogwaja namanje dube usahlakaniphile ungisho ungayilanda izinja zibe u-40 uyibekela kunogwaja ezinye ziyohamba ikhonkiwe ezinye ziyonqamuka imhlathi ezinye ziyoba ngabe noma ngabe yini eyokwenzeka unogwaja ngizwakele awungqini ukuthi wena phisi uzozingela uthi uthuthuthi uze nje uqonde nqo ukuyesika usukhiphile ngesageli uzophuma futhi emanta kuwena so hayi ihlakaniphile liyanuni kankulunkulu allright sikhuluma ngamafutha ezinunu ngizocela futhi nokusho nje ukuthi sizokhuluma ngamafutha azinunu nawo awabantu ngendlela abantu abenza ngayo amafutha ey'lwane akhona because iy'lwane yikhona so into ekhona ephilayo inalo ifutha into engekho ayinalobo ifutha so i-rule yamafutha ekwelapheni noma ekwenzeni izinto ukukhanda imithi ibe zitafu amafutha-ke alula so okwenza ukuthi imithi eminingi njengamabutho izizwe zikhafulo nokunye nokunye ney'lwane ey'thunyelwayo zikwazi ukushesha uma zinamafutha so ngoba vele amafutha ahamba nje emoyeni umuze uyabheka ahlala nje kulezo cumi nakulezo cumi nakulezo cumi amafutha-ke anokubaluleka okuhle anokubaluleka okubi sizoqala emafutheni omkhovu umkhovu khona uyaphila ngoba sesifile unawo futhi amafutha umkhovu uyabulala uhlinzwe njengezolonke iy'lwane njengey'mbuzi ney'nkukhu ngoba nawe uyafana nalezolwane vele futhi so uhlinzwe ukhishweke izitho ngendlela yakhona isibonelo umswane nje mhlawumbe nawo isitho sakhona abasebenzisayo abantu kuzo uma ngabe nje dube ufuna ukukhokha esitolo ngo-20 rand uthenga impahla ka-20 rand ngo-20 rand bese bekubuyisela u-180 rand as if lwa-20 rand ube ukade u-200 but bungakuwona u-200 but wena ngoba u-instructe kanjalo kube kanjalo so namafutha akhona so amafutha-ke ayafana nawo umkhulu because asebenza ewodwa nje ngale kwemithi yokuwavusa ngale kwezinto ey'thile kunzima-ke ukwa-identify amafutha ukuthi lawa yiwo lawa akiwo unless otherwise ukwazi ukuzwa ezulwini umuntu emekhuluma nawe uyakwazi ukubona na akuwona yes iwona la mafutha ayezwakala nasemzimbeni-ke uma kuyiwo abantu-ke abezokufana kunomuntu oqinile angeke eze ebe nalento le kumuntu ongaqinile akangaba nayo amanga-ke athi ingane iyakhala uma uphethe amafutha omkhovu akulona iqiniso lelo ayikhali ingane uma uphethe amafutha omkhovu ngoba umkhovu eyithanda ingane iyathanda ukudlala ney'ngane so ngesikhathi kuyidlalela nje lapha kusuke kumnandi unless otherwise futhi la mafutha esesetshenziswe ngendlela yokuthi eyikhalise ingane izokhala-ke ingane umkhovu-ke uyabulawa.